ungaleleni ngiyazi ukuthi ngiwaleleni ngiyazi ukuthi ngiwaleleni angazi ungaleleni angazi ungaleleni angazi ungaleleni angazi ungaleleni musingenzi silima musingenzi silima musingenzi silima musingenzi silima angazi ungaleleni angazi ungaleleni angazi ungaleleni
Impela manje. Hayi ngolimela uthuthi into zakho uhamba impela la ekhaya. Kudala wena ungenzi isimo. Nayizolo uyanga ekhaya. Awubuya ngani izolo?
Angikhohliwe nkosi
yami. Ukhohlwa yini? Khona into bakhohlwa kule ekhaya. Angitshelanga ukuthi ungabusalibeka unyawo lakho ebhalweni.
Angizange ngibeke olwami unyawo ebhalweni. Ngingene sengihamba ngezandla inyawo zibheke phezulu nokukhathaka nemali kokugadlaka.
Uyabona ke wena ungenzi isimo. Uyakhumbula wena ukuthi ngomhlaba hloni mashi wangenza isima phela sengifundile manje wathi wena inova yemoto yakho iphelile ikhona inova yakuyaphela
uyaxolisa nkosikazi
uxolisa uxolisayo uyakhumbula wena ukuthi ngelinye ilanga uvuhambe ekhaya wathi sebegcwele zimoto bayintshontsha ibreki lamelantshontsha nibreki lemoto wakuyitshela into engekho
Ngiyaxolisa nkosikazi.
Ukuthi ngiyaxolisa kuzokwenzela ukuthi ube umnumzane okhona. Uyakhumbula wena ukuthi ngelinye ilanga wabuya lana usuhamba kancane wathi bathwetha amahistile emoto ngaze ngadayisa ney'ngulube zami ngithi ngiyakuzwela wena. Ngiyesenjani-ke mina?
Ngiyaxolisa nkosikazi.
Uxolise uxolisane njengoba namhlanjela-ke ubuye sewugezile ugeze kuphi?
Ngigeze ngamanzi kale thiyetha.
Geza amanzi ale thiyetha wemoto wasula ngani?
Ngasula ngamawayifi emoto.
Hayi bo muthi ungenza isima wena wazibuka kuphi?
Ngayibuka kuyona iwinskilini.
Hayi bo awutshele kahleke wena njengoba manje manjela-ke sewushefile udla ngokonke lokhu usuqamile nasekhanda lesihluthu sakho uqame ngani ekhanda?
Uqame ngo-number 17 isipanela mama. Angazi ungaleleni angazi ungaleleni angazi ungaleleni angazi ungaleleni angazi ungaleleni angazi ungaleleni
Hayi kanti kwaphela nje manje ngolonke ba asethe masinyane sekumfundisi sekhuluma lolu daba ngoba phela manje sokugcina sithe singasahlali ndawonye ngeke ngidlale wena mina sambe sekumfundisi asambe nje phela khoka sambe
ubani umfundisi owasihlathe susadlula emhlabeni
hayi nosizo yakuyena-ke nokhona-ke manje uyena ezoxazulula iy'ndaba zethu
yokhona kazilutho ngodaba lwethu Sithola umuntu onexperiensi nkosikazi owazi lapho saqala khona usaphuza nawutwana angazi ungaleleni angazi ungaleleni angazi ungaleleni angazi